Sanibonani webadlali, ngisaphinda futhi ngiyabuya ngiyanibingelela. Ngisabuya nazo futhi indaba ezixhumene naye futhi uKheli Khumalo nodade wabo. Kuyamangaza ukuthi uthole ukuthi angisa understand noma kuyamjabulisa usisi kaKheli Khumalo uZandi ukuthi uThefo uthe waphuma ecaleni ngokuthi shuthi amaqiniso ngeke asavela ngoba phela kuyabonakala ukuthi uye obe yinkinga kahle kahle uThefo kuleli cala. Kodwa ke ngiyamthemba mina uThefo futhi angeke azavela lahle kanjalo. Usazulisa umoya nje nokuthi ufuna ukubona ibehavior yabo since ethe uyakhwitha kuleli cala ukuthi uzokwenza bazokwenza kanjani. Kodwa ngiyamthemba ukuthi angeke avela lilahlele kanjalo nje. Usazulisa umoya uzobuya and mabuya uzobuya kushube kube kumbi ngoba okusalayo uyabona ukuthi abaningi bese bemincile laba ba involve kulona icala ukuthi kuzophuma amaqiniso ngendlela uThefo asho ayishubise ngakhona ngendlela athi mayibeka indaba asho alikhiphe ngakhona iqiniso ikona ke nje phelithi uThefo uthe wanganikezeleka indlebe khona ngaphakathi e-court kophethe i-court wabona ukuthi kuyaphambana no izwi elibekwa wuye alithathwa serious kodwa elibekwa ngomunye ababambisene naye ongumsholololo lithathwa serious lithathelwa phezulu lapho ke usuku ungase understand noma ingesimanga seEnglish or ingoba yini ongangokuba kuze kufunakale nokwazeka isikole sakho ngempela ukuthi ufunde kangakanani uyayibona nje lo ndaba ukuthi nalapho kusakuhlisela isithunzi sakho secala kodwa uma unengqondo ulandela izinto uyambona ukuthi khona lapho eyakhona so wase wazodidwa isimo abekade ephatheke ngaso ngaphakathi ngesikhathi sorry bahlali nami ukuthi sengikhulume kakhulu isimo abebhekene naso ngalesikhathi ebhizi nanto icala lakhona kodwa yena uyawubona ukuthi umnyombo ukhona uza nazo izindaba ngoba abanye baze uze usisi wakhe uKheli ukhiphe ukuthi iphipho i-eyewitness uyabona ukuthi njeba ade ekhulu akhuluma uThefo ukuthi kune-eyewitness uyabona ukuthi abantu bebethukile ngokusho njalo okusho ukuthi khona indaba efihlekile angangokuba uThefo uba ubekhipha le-eyewitness indaba ikhulumeka bekhona indaba ebeyizovela bekuzoboshwa umuntu kodwa ngoba manje kuthe kwangafiki kulolo zinga kwenzeka kanje bajabulaka abantu sebezothini iphi eyewitness uphi lo wazibonela ngamehlo azokhuluma ukuthi kwenzakalani kodwa okusalayo ngiyazi ukuthi usangamkhipha amves akhulume kodwa ngendlela ijustice yase South Africa ingakhona ngifila engathi noma angamkhipha lo muntu ukuthi nangu umuntu owazibonela akhiphe sonke istory angeka zathathwe notice ngoba yini emzansi kusebenza imali uma ungenayo imali emzansi izwi lakho alithathelwa phezulu umbono wakho awuthathelwa phezulu into oyishoyo ayishawa ndambula ngoba ifana nento ethule kodwa ke asithemba ukuthi uThefo usezilungiselele ukuthi uzobuya ngespeed azolungisa lapha agcine khona ngoba lokusizakala kwabantu abathi i-people eyewitness uyayibona ukuthi lento isifakela amehlo manje ukuthi lo muntu ebenimthembile manje senishiye nanto icala kodwa ke siyathemba ukuthi khona lapho eyolungisa khona uzobuya esebuya ngenye indlela lapho kobe sekushikisha ufudo nobethu uzifihlile uzobe seyaveza iqiniso ukuthi kahle kahle nansi indaba la ikhona lapho sobamba amehlo ngoba iqiniso lobe selisobala kungasekho ukujikela emva kwendlu mina ngiyayithemba ingalo yomthetho noma ngibuye nayo ihambe phela ibe nenkinga ngwaphela lapho kunesandla somuntu khona ngingasasho ukuthi umuntu omnyama umuntu nje ophilayo lapho kunesandla somuntu ophilayo anything can turn on its own not on its own it can ingajika yenziwe ngenye indlela kodwa ibe ehenye indlela lapho ke kodwa iqiniso lohlala limile yazi inhliziyo engena kuthula engena nembeza iyohlale ikubasele njalo ukuthi iqiniso uyalazi noma ngathiwa akusiwena kodwa uthule neqiniso khuluma ukuze nawe uphume kulesi sihlibi manje uyabona ukuthi njengoba sekuthe kwakhwitha utefo waphuma ecaleni abaningi basizakala ukuthi baphuma enkingeni kanti abaphumile kusazokwenzeka mina ngiyathemba ukuthi iqiniso lisazovela singalahlini ithemba okufanele kusazokwenzeka iqiniso sisazolazi ngendlela ekufanele ukuthi kube ngakhona wonke lemshikashike ekhulunywayo nje into ezikhulu amampunge nje into ezikhulunyelwayo kodwa iqiniso lizobekeka nje balingakhona thina silinde iqiniso ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani kuboshwa boshwayo aphuma phumayo okubhlungu nje kwalengane olabantu abathe baboshwa abangazilutho mawukuthi abazilutho ngendaba zokuthi kucover up lo mastermind kubhlungu lokho kubhlungu and ngiyangizibuza ukuthi umuntu okanjalo ulala kanjani ebusuku nenhliziyo ebuhlungu kanjalo kodwa ke asithembe ukuthi iqiniso ngelinye ilanga liyophuma kodwa izinsuku ziyaqhubeka nenyanga ziyaqhubeka nonyaka iminyaka iyaphela izingane zabantu zidwadlele zidwadle khona ayike ake ngibambe lapho bahlala ngicela ke ningilandele ningifollowe ngizoleke ngifunda nje ngiphini futhi ngizontshela ukuthi kwenzakalani kahle kahle eMzansi sakhile ngiyabonga mina ni-subscribe, ni-press ring bell, ningilandele njalo sibe sithupha ziyegwayini. Ngiyanithanda.